Whakataurangi ake te here.
Came up for God.